amakarte ya Mugomere, Gihwanya, Milimba na Mugweja yamaze iminsi ataronka amazi. Uyu munyagihugu avuga ko nabajejwe igisata cy'amazi ataco bariko bakora.
Mu karte Mugomere turamaze ikintu cyitwa amayinga nk'atatu tutaronka amazi. Rero kabona yuko narabyigezeho canke abajeje intwaro atanakimwe bariko barabivuga ko kandi amazi nayo ariyo buzima.
Umuyandi makarte y'ico gisagara ca Rumonge nuko abo banyagihugu bavuga ko baca bakoresha amazi y'ikiyaga Tanganyika.
Turaronka amasaha make y'amazi aramutse aza hari gaza saa yine y'ijoro saa tanu akamara nk'isaha imwe agaca agenda. Dutumye ku Tanganyika naho amazi batuzanira ibidumu ku mahera 500 aho yari akugiriye ikigongo.
Ariko nubwo biruko bavuga ko batinyira amagara yabo kuko ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika aba arimo imicafu itandukanye, bagasaba ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'amatara ko bakora uko bashoboye bakabaronsa amazi indwara ziterwa n'imyanda zitarabafata. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abarongo y'ishirahamwe Regideso ngo bagire ico bashikiriza kuri iryo kena ry'amazi mu gisagara ca Rumonge.